Kamani kupate, karibu hapa Nairobi, kamani mapenzi kweli. Nitafash hapa Nairobi, kamani kuheti, hairuhusiwi Nairobi, hairuhusiwi Nairobi.
Nairobi.